barwaqiyo barwaqiyo qowatan ahela dooduna barwaqiyo dooduna barwaqiyo barwaqiyo qowatan ahela yalla tankeyo wakankeyo Can you?